Sani bonani molweni abusheng timelang san mulela futsa namgela uzindiza sitya bodno ngena phila niphile nje samukhuluka ukuthi subscribe sacana umuntu ngenzele ukunzele buzo bokuqala ukuthola ama video mangabe so poster siyabonga yey izinto zenzeka kumaskandi ziyenzeka yenze ukuthi bonke labani ngalo uya phela abantu besilwe ukukhathaza umkhathazi kodwa ngene twasuka lama tevana lawo okay bafuna futhi sibuyele futhi sibhale zinye fresh saphe phe la ngempela siphele khona udouble tint ukuthi ngempela igcoka melisha lavele layijika lento okay asiqala phela kodwa into enzekile kubuthi ngempela phana unavigator mfocele ngiyakhumbulela ukuthi waye kwaba ukuthi uDr 3 Second wake wamnqubela ukuthi ngempela akenze okuthize emva kokuthi wayekhulume kabi ngegama lakhe wamgqilaza ngomgqilaza wakhe la khona ayekhuluma khona ukuthi akenze khona izinto wase kuba ukuthi unavigator mfocele yena wathi cha ngeke zeyenze lento leyo emva kwesikhathi kodwa ngaphambi kokuba esho njalo kwakuwukuthi wayethe yena ungumuntu owazi ukusenga uzosenga kuphela kodwa ngacheka ama video ayedlule sakhuluma ngalo dabalolo olithinta unavigator mfocele nokugqilaza wakhe lawe bamgqilaza khona u3 Second ethi akenze into ethize shuthi into enzekile ukuthi ngempela laphana iKing Gugasi okanye yena ngempela laphana unavigator mfowacwenza ubesoveza okunye futhi ekhuluma ngalo udaba lokugqilaza kwakhe ngandlela thize futhi elithinta nje libalula la akhuluma khona ngempela laphana bebekhuluma endabeni la abhale khona ekuluxhumana ebhale indaba ethinta ukuthi ngempela yena akagqilazeki kodwa ake sibukubhala kanjani laphale khona kanje lokho uthe u3 Second wayethi gqilaza mina ukuphi nje namhlanje mkhulu angithintwa mina olwa nombuso weGugasi uyophupha same day njengejin yakwa athi wase laphana ngempela ethi into engaqhilazeki uyibuka nje wase faka imojo okhleka la khona a mention khona straight uDr 3 Second wa mention kusho ukuthi nawe uDr 3 Second ungomunye wabantu abayibonile le post ngesikhathi eyifaka khona enkundleni zoxhumana la abhale khona kanjalo ke ethi yena uyinto engaqhilazeki ake ushuve lokho ngokuthi uyibona kanjani indaba ya 3 Second nginaye laphana ngempela unavigator mfowacwenza nodaba lakhe lokuthi engaqhilazeki ngoba u3 Second baningi kakhulu asebaqhilizile nawe sebeke bafika impela nje bezocela khona uxolo yena u3 Second emva kokuthi bemonile uDr 3 Second ngabe King Gugasi nikhuluma kanjena nje ithembeni yini la ithembeni ezokhuluma kanjena awushivo lakho ke nawe khona comment section bese kuba ukuthi sidlule double speed uDouble speed phe njengamanje speed double thina ngempela lapha ukuthi igcoka melisha umfoka amanqele usevele wajika lento la khona the magic into khona bekuthi ngempela igcoka melisha kumele likhiphe noma phuma album yalo esihloko besingaziwa ngokusikhathi sakhona la athe khona uzokhipha khona ialbum yakhe azoyikhipha phakathi kweqembu igcoka melisha ngosuku umhla ka 4 kuwona lapha ngempela December 2021 la kwenzekile ukuthi ngempela ke igcomisha beligade wonke umuntu ukuthi lizodedela ngaye umhla ka 4 kodwa lasele emsakazweni ngawo lapha ngempela umhla ka 1 la elivikela khona la dedela enye inkulumo futhi ethi nokuphikisana la othe mayikhuluma khuluma wase futhi eda ngepost ngaphezulu khona kuzoxhumana la abhale khona udaba lwakhe nje libeka ukuthi kwenzakalani la afaka khona la city cover ke yalo ngempela icwecwe leli elisha elizophuma la abhale khona indaba ethi mayifunde kanje nayo uthe city cover igcoka ama elisha 2021 sengimemezile emsakazweni ukhoze FM ialbum iyaphuma Maxas fakana ama order ezinduneni zama branch ngokusheshsha woza nendlebe mina ngiza nengoma inkulu ingoma #maskandi #scoverfm @badumile pro studio la khona ngempela ka akhiphe khona leya city cover yakhe lena ifakile laphana kubadumile njengokusho kwakhe laphana ya wayibeka njalo ugcumile shawo vele wayededisa ekuthenini ngempela ialbum yakhe isizophuma ngomhla ka 4 la bekulinda khona ukuthi kuzophuma ialbum yakhe ngasicebi abantu ke babesave kuvulwabo ngokuthi iCD egcumile sha ihlehle ukuphuma kwayo bese iphuma kamuva kunalokho bekulindele khona Chuthi abantu bebethi ngempela igcomelisha laphana linovalo linobudatata lisaba ukuthi ngempela ngobe ukuthi silagqibeka uma ukuthi uguzalo bese kiphile wena uthini kuthi noma ukubona ubona ngathi izibizathu kodwa ke futhi abanye bebethi igcomelisha lisaqhubeka kubadida abaculi njengoba kuwe wenza ngempela laphana ukuthi lidedela isingle track okanye ingoma nje okuthi iphutshukile abantu ngibe bekhona ukuthi ngalidedelile yikho ngithi namje uyidedelile chuthi kube ukuthi iphutshuka isingle track yaligcomelisha okanye ingoma phakathi kwealbum yaligcomelisha le esazophuma futhi ialbum yaphuma nje ingoma ngokupotshuka ukuthi ivele ukuthi inda betala pakona ekhipha nomntala abhetala abaculithizeni laphana ngempela okubala ukubona obheke ihonga nabanye ngaphezulu ke shot kwenzekile ukuthi siyadedela ke leyo single track noma leyo ngoma leyo iphutshuka namanje futhi usakhipha isingle CD cover ngaphezulu useveza ukuthi ialbum yakhe ngeke isaphuma ngosuku okuwukuthi begade ukuze iphuma ngalo futhi banye babona ngathi ngempela sewubuchule lobuyana nokuqhubeka kubadida abaculi abanye azokhipha kanye nabo ngoDisemba njengoba kiyo khona ekutheni kuyakhishwa abanye futhi babona sengathi gcwele ngempela yeqhubeka okwesaba noma okwesaba imbangiyalo la ngempela okukhuzana umfana ngombongozi awusho uvula khona we usho ucabangani shota kwenzekile kuba ukuthi ngempela futhi elithe imali ikhipha laphana ngempela igomela shay CD cover yalo liyikhipha liyifaka laphana wase kuba ukuthi esithombeni kukhona isithombe esithombeni kukhona isithombe lakho ngomela shay liphethe khona isiginci kuvela isithombe zigomela shay laphana ngempela liphethe khona isiginci futhi mawuthi ubheka laphana liphethe isiginci wase kuba ukuthi umfuka mgube naye omunye abantu abayibona iCD cover andlo kungayo ke ukuthi injani la ngempela ngoba kubonakala sekuthi igomo uali umfuka mgube usiyabhala inkonzo yokhumana eveza isithombe saso lesiginci siphethe igomela shay laphana ngempela ekhuluma umbhalo othize ethi buyisa isiginci sami wendoda la abhale khona ali okanye kwiqiki page lakhe ngempela laphana ama SAP futhi igomelesha lisaphethe isiginci asibiza ukuthi ke yesakhe laphana uali uzokhumbula ukuthi uali ukwakhipha ialbum noma umfuka mgube ukwakhipha ialbum laphana ngempela ku 10111 amaqondana amanye amagama ayakhuluma laphana ayethi umthandeni wengomelesha liyathanda isiginci sakhe laphana wase sithatha ngokuthi esiboleke isiboleke thumele umfana ukuthi ayoboleke isiginci bese kuba ukuthi wadlala engomeni amageja ethi ayinkubula amageja kuyaliwa babhemu nangempela ke wase kuba njalo ke kwawukuthi umfana uyasithola isiginci wasidlala uthi isiginci sakhe sesikhalo lengoma leyana ake nawe ke uyibheke lentolana ukuthi ngaba ukuthi sakhe isiginci lesi asiphethe igomelesha laphana noma ngaba ukuthi akusona ushuvo lwakho khona comment section bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.